ana o hopola le tsatsile ni re ralla mo dipuleng re le le ke soe ke dintsha
o sa tlala seretse
nka lebala yang letsatsi leo o itse wena wena o biditseng dintsha
tsenewasokela
mamgolo ka se iplay mefantsho tse setlhetse di etsagalang no mamgolo man o sa echester le ene o tshwere ke seng copashenyana o itse kore o batla kgona msekeleng a ntshware shapo this thing
but o kwatile gagolo ebile
ke understanda mamogolo mare no o se e le fofo masetlalisane time o ntse a le bisa e kentse pele a tora a planela ramogolo appointment ya gage le bo seng pita go rafo
nka tswa ke go fa tšhono e nngwe gape mare seo ga se rre gore ga nkankgele le ga e ka nna le thaithainyana le lekananyana ke a go nna le bothata ba go go natlha
ke ikana ka lebitla la ga rre le mmeko ba robeletseng teng ke ka se tlhole ke go tlisetsa metlhono mo
gopole gore e tle go nna tlholamiso e seng kana ka sepe
keredi hawe nte re tsosolose lerato la rona tlhele le re le lebetseng
mara wa itse gore go a go tlhokegang gore se se bereke tshwanetse go rene nnete tlhetshediso
nothing but the truth
mafra
ka mme
ke lapile go lwana ga ke sana maatla go lwana ene nna ke gopotse morwame ke kopong ke meno ke ntlhe re bakanya dilo nna le lebogang
ke dumelana le wena nkele but the voice just I kids it's a cry out for help o tlhoka rragwe le mmagwe
Please. Why is Wadi Let's time on the mama, let's time.
Otherwise?
No.
Yeah. Otherwise, Mr. Minyebo. Hey, I don't feel like I'm bored today. I'm not going to be able to do it.
Time ke time. Lo tlo bona gore grand shop e ke tswa kae ka jeko. Ala go botsa.
Kana ke mma ga ke kokwa ga o ska go tsameka ka nna wena.
Mama te. Are ska mo. Ke jara. Ke tsama ka tswana nana le ngwana nngwa ga geo. Eh? Ala go.
Lepsa. Ke tlo kopong ka dimedikitsa ko lebetse ke na le mabaka le maserios a ke tlhokang gore ke atenda ka speed
papa from no yanokolo e berekisiwa fela ke di-weekend time ga bo tshwanetse gore seebe tšhelete crunshup from no yana motho o mongwe le mongwe o dulang ka motlesa roofu e tshwanetse ba le financially savvy
gonegante
yanokolo e re o e reketseng gore e dulela mo jarateng
ora papa koloi ubang kwane nkole a fana ke di-stallment tsa teng ga ba ke sa patele stallment ke reka diaparo fo wena ga se diaparo papa ke go fa allowance ya gago ga monete le
nnawari diaparo le allowance allowance yang